Isahluko sesishakalulunye. Wayesengena emkhunjini, wawela weza emzini wakubo. Bheka, baletha kuye umuntu ofe uhlangothi elele ohlakeni. UJesu ebona ukukholwa kwabo wathi kofe uhlangothi, yima isibindi, ndodana, uthethelelwe izono zakho. Bheka, abathile kubabhali bathi phakathi kwabo, lo uyahlambalaza. UJesu ezazi izizindlo zabo wathi, nizindlelani okubi ezinhliziyweni zenu na. Ngokuba yikuphi okulula ukuthi, uthethelelwe izono zakho, noma ukuthi, vuka uhambe, na. Kepha ukuze nazi ukuthi indodana yomuntu inamandla emhlabeni okuthethelela izono, khona wathi kofe uhlangothi, vuka, uthabathe uhlaka lwakho, uye endlini yakho. Wavuka, waya endlini yakhe. Kepha izixuku zikubona zethuka, zamdumisa uNkulunkulu onikile abantu amandla anjalo. Esadlula lapho uJesu wabona umuntu othiwa uMathewu ehlezi endaweni yokuthela, wathi kuye, ngilandele. Wasuka ke, wamlandela. Kwathi ehlezi ekudleni endlini, bheka, kwafika abaningi abathelisi nezoni, bahlala badla noJesu nabafundi bakhe. AbaFarisi bekubona lokho bathi kubafundi bakhe, yini ukuba umfundisi wenu adle nabathelisi nezoni na? Ekuzwa lokho wathi, abaphilileyo abadingi inyanga, ngabagulayo bodwa. Kepha hambani nifunde ukuba kuthini ukuthi, ngifuna isihawu, hayi umhlatshelo. Ngokuba angizanga ukubiza abalungileyo kepha izoni ukuba ziphenduke. Ukuzila ukudla. Khona kwase kufika kuye abafundi bakaJohane, bathi, yini ukuba thina nabaFarisi sizila ukudla, kepha abafundi bakho abazili ngani na? UJesu wathi kubo, abayeni bangalila yini, umyeni enabo na? Kodwa kuza kufika izinsuku, lapho umyeni eza kususwa kubo, yikhona ke, beza kuzila. Akakho obekela isiziba sendwangu engakashukeki engutsheni endala, ngokuba lokhu okubekelwa kuyo kuyaklebhula engutsheni, kwande ukuklebhuka. Akuthelwa futhi iwayini elisha ezimvabeni ezindala, funa izimvaba ziqhume, newayini lichitheke, nezimvaba zonakale. Kodwa iwayini elisha balithela ezimvabeni ezintsha, kulondeke kokubili. Indodakazi kaJayiru ivuswa ekufeni. Esakhuluma lokhu kubo, bheka, kwafika umphathi othile, wakhuleka kuye, wathi, indodakazi yami ifa khona manje, kepha woza, ubeke isandla sakho phezu kwayo, iza kuphila. Wasuka ke uJesu, wamlandela kanye nabafundi bakhe. Bheka, owesifazane, owaye nomopho iminyaka eyishumi nambili weza emva kwakhe, wathinta umphetho wengubo yakhe. Ngokuba wayethi phakathi kwakhe, uma ngingathinta nje ingubo yakhe, ngiza kusindiswa. UJesu ephenduka wambona, wathi, yima isibindi, ndodakazi, ukukholwa kwakho kukusindisile. Wasinda owesifazane kusukela kuleso sikhathi. UJesu esefikile endlini yomphathi, ebona khona ababethi bemitshingo nesixuku esixokozelayo, wathi kubo, dedani, ngokuba intombazana ayifile, kodwa ilele. Bamhleka uSulu. Isixuku sesikhishiwe, wangena, wayibamba ngesandla, yavuka intombazana. Udumo lwalokho lwezwakala ezweni lonke langakhona. UJesu uyahawukela izimpumputhe, nesimungulu, nabantu abakhathazekileyo. Esadlula lapho uJesu, izimpumputhe ezimbili zamlandela, zamemeza zathi, sihawukele, ndodana kaDavide. Esengenile endlini, izimpumputhe zeza kuye. UJesu wathi kuzo, niyakholwa yini ukuthi ngingakwenza lokhu na? Zathi kuye, yebo, Nkosi. Khona wathinta amehlo azo wathi, makwenzeke kini njengokukholwa kwenu. Ayesevuleka amehlo azo. UJesu waziyalisisa, wathi, qaphelani ukuba kungaziwa muntu. Kepha zaphuma, zamdumisa kulo lonke lelozwe. Ekuphumeni kwazo, bheka, kwalethwa kuye isimungulu esinedemoni. Idemoni selikhishiwe, isimungulu sakhuluma. Izixuku zamangala, zathi, akuzange kubonwe okunje kwa-Israyeli. Kepha abaFarisi bathi, ukhipha amademoni ngenkosi yamademoni. UJesu wayihamba imizi yonke nemizana efundisa emasinagogeni abo, eshumayela ivangeli lombuso, ephulukisa izifo zonke nokugula konke. Kepha ebona izicuku wabanesihi ngazo, ngokuba zazikhathazekile, zihlakazekile njengezimvu ezingenamalusi. Wayesethi kubafundi bakhe, ukuvuna kukhulu, kodwa izisebenzi ziyingcosana. Ngakho ke nxusani enkosini yokuvuna ukuba ithume izisebenzi ziye ekuvuneni kwayo.